Nitakase uwango mvuya dhaifu yangu niumbie moyo safi weka upya roho ndani yangu zinitenge mbele zako nivute karibu na wewe naomba 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 unisi
Ee Mungu, uniumbie moyo safi. Uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho Mtakatifu usiniondolee.